Lapha ke nomnumzane ontethele lomkhize ke omunye oyisulu ke zebhelu zangontolokazi ezaqubuka khona lapha ke eThekwini ke isitori sakhe ke umkhize uthi wayenqamula ke lapha ePhoenix ngawo ontolokazi ngomhlazane ke iqulu lamadoda ayihlome ezingovole ebahlasela yena nalabo ababehamba naye umkhize ke bagcina bemdubule ke amahlandla amane silapha namhlanje uzozo uvo lakhe ngale reports ephume ethembene belidutshwe upresident uSir Ramaphosa liphenya ke ngokubheduka kwalo ke iBhelu zangontolokazi babukhabazela sima ngakhona isikhathi sakho angazi noma ubuso uzwile yini ke ngale reports ephumile echaza kabanzi ngokubheduka kweBhelu zangontolokazi sicela usitshele uvo lakho ngayo.
Yabona mfethu mhlawumbe ukuze mhlawumbe sikhulume into eyaphambili ne-productive so fanele sithole inhloso yale report ukuthi yini ngoba mina ngokwami umongameli kunama-minister kufanele abaxoshe acaca ukufeza ngokusobala ukuthi ayehluleka awakwazi ukwenza umsebenzi akukwazi ukuthi kungafa abantu sine-intelligence akukwazi ukuthi kungafa abantu sinamaphoyisa and ukuthiwe nanamhlanje abantu ababoshiwe abantu abazi kunama complaints ukuthi abantu abagculisekile ngendlela amacala aqhubeka ngayo abantu abanxeshezaliwe salahlekelwa imoto sabulawa abantu abanxeshezaliwe abantu abakhona ukusebenza njenganami nje mina myself angikwazi ukusebenza ngihleli ekhaya ezama ingane zidlala zifunda ngani ngiphila ngani.
Umnumzane ke leyo untethele lomkhize omunye wesulu ke zeibhelu ezaqubuka lapha eThekwini ngontolokazi yena ke walimala lapha eFinis ngokhathi behlasela yilabo bemdabu waseNdiya bebasola ngokuthi bazotapha kuleya ndawo uthi ke kagcilisekile ngale report ephumile kupresident kunalokho ufuna ukubona abanye ongqongqoshe bephelela umsebenzi sibuyisele kuwe studio.